Eri abavubuka tuongere okubakubiriza okweta bamu ebyo ebibazimba musobole okuba ab'omugaso mu bitundu bye muwangaalira. Era kinsanyusa eno olwaleero nti waliwo abakiikirire ba Busoga Youth Council. Mwebali kwenda ebyenono byaimwe.